abona hijyano hino aragirizwa amahera aheranye company yanyu aragirizwa foto yashitse hanze aragirizwa ama message yagiye hanze bitari bikenewe
ubusuma
ubusuma ubwo ivyose ntibintu bimwe bimwe bigenda bivugwa ndetse namwe mwivugiye
oya n'ubusuma bwo kwiba yivye acha yiba kandi
bakunzi ba Mutama Gerrard ndasiye kubaramutsa ubugira kandi ndabipfuriza ibihe byiza muri twa cyo kintu cyambere na ntangura kubipfuriza uwo muri kumuraganira ni Ingenieur Akimana kuri mikro nkuko mubibona nibaze yuko uwe uri kuraba ikiganiro bwa mbere canke tugiye kuganira ari bwa mbere ikintu cyambere ubwirizwa kutibagira no kugira subscribe ukaza kugira commentaire inyuma y'ikiganiro canke hagati mu kiganiro bivaye nuko ubu bishaka n'interano yuwawe icushimye icutashinye byose bija muri commentaire kugira ngo tubitorere umuti kugira partage rero n'ikintu kidasanzwe ariko kandi dukengurukira bamaze kugira ibyo vyose ntumuvyibagira gusubira kubikora kandi uno munsi tubazaniye ikindi kiganiro canke ikindi kiyago hamwe n'umuntu mukunda cyane ndabizi muramukunda batamukunda muje muri commentaire turabe ko muri so nibaze ko mutari reka rero tumuhe ikaze tumwakire abaramutse petetre abatamuzi nibaza ko ari bake mutamumenye kari butanire turakwakiriye musaza
Ego, merci beaucoup.
Ubibwire abariko baradukurikira canke ubiyibutse dare nibaza ko muza muzi nanye. Cyane gose.
Ni Akes Don. Dizira yuko benshi baranzi ni Akes Don ariko kandi nitwa Akimana Espoir.
Guys, iyi niyo surprise yonyine nari ndabafitiye kuza kubabwira ko uno munsi ndabaza ariyo butubire twitiranwa uvuga gute?
Turitiranwa?
Eh.
Gute?
Nitwa Akimana naje.
Eh.
Guys, we have to open up to be going to so you call Mutango Kubibot.
Akimana Nelly.
As Nelly?
Eh? Redero, I'll go home with family and Grand Koje Mukuru and now it was Ange.
Do all with family again. See, Jenna, you put it with the Kunitens. You talk with it to Ange.
Ange Parfait. Umva, office Jenna, Yamukuru and Jerimi, Niku and Jerimu. Changing Jim Sigiwa.
Oh yeah, kubisanze nibaza ko ari we ufisi igiwanje.
Kuba iki tubaje we ufisi igiwanje.
Umuvyeyi washaka kuba yari kwise yumvise je uko nitwa.
Wanda gusumba mugabo.
Urisiye?
Ndavyibaza.
Ndibaza ko dushijya kinga, cenda kurushinga.
We ni mwuri wuri ndasho kwanda kurusha nka 17.
Yeah, yeah. Bivuze ko ndabafise nka nk'itatu. Nanewe hari ne ufisi ngai basi.
Oh yeah. Iyo mutego ndayumva naje wibana ikigani.
Guys, bora butubeshaga ko ari twa tutavuga ibyaka yacu mugabo muravyumva nabandi siko bayivuga. Reka rero tumuhikaze ubwira kandi yisanzure cyane abakunzi ba Mutama Gerrard official mushura kwa muhe ari bwo bwa mbere. Ndavuga kuri ahanyene iwacu sivyo kuko ubundi dadzi ko ari abantu be wawe.
Bon, je n'avuga ko tudahuye ubwa mbere kuya kutwama turi kumwe nubwo tuduhurira ku yandi mativu urumva twama turi kumwe nabo kandi nunga hanyene kuri Mutama Gerrard.
Eh eh prononciation ni hatari.
Naho nyine nibaza ko atari ubwa mbere duhahuriye. Ego.
Akes ikibazo cha mbere numva bon apana si nikibazo edayere. Mugani nikibazo kubera ko changendeje urugendo rero kukubwira nti felicitations ku ndirimbo yawe mpore
merci 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 beaucoup kapsa
ngize kangahe abikubwiye nibaze ko ndi mu babere
ego reka vyemere ko nyine
oya nabajije bati ko ndi mu babere bazi
bo je nibaze ko kugiye kuraba na commentaire
oya pale ma commentaire ama commentaire ajya nta muntu novuga gute aba yaturi gitorovuge amazu
nizere kuri umukobwa mwiza ari mu bambira bimbwiye
okay
ego
icyo yerekira hagije so reka rero no vuga ati ndiko ndagufelicita ku ndirimbo yawe indirimbo yarimo creativity abenshi twumvise tukivyumva twumva umengana imigani guyi bifye rimeze gute hajye
guyi bifye ra ntayo nzi nuko kwa mungu yo bazwa petetre silva
cyane silva yari
director ya silva ari gifyera yarari ya na umu director wewe yitwa X-ray yakoze ya video we yavuga ati ngo umengo ni samaki
samaki
umva rero babiriye Jake chaciye mu kanwa kugira ngo ufate gusa rya sana nayo kumviriza guni kino nakubwira yuko mu kugitamira namanje no kuzibira imwe mu kugira ndike kumva kajya ka kajya ka moto
ka
ya odeur kubera ko byari bifite odeur no vuga yuko je ubwanje tami itanshimishije
bivuze ngo ba bantu muri comment bagoma bavuga ngo arabesha kwa kuntu abantu bose bamaze kurisha mu kintu cyose ngo ni montage atari vyi gifitera nyene kiraribwa kuko nawe waragihonje
kiraribwa kuko nababiriye no hamwe nyene ni hamwe nyene bizinze kandi siri yuko ubu bari kuba baja kubirondera muri shooting ya video ababiri
ubu bari kuba baje kubironda bakabijyana ubugari
ni hatari so nibaza yuko rero uno munsi bimwe ndasubiramwo bimwe mu byatunye turondera Akesdon nibaza yuko tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye atari ikintu kimwe ari ibintu byinshi 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 ndetse bijeho no kutaza guhera tukazogaruka hayo
nta kibazo
Akes ndikibazo cha mbere no vuga hajya mu buzima uramaze kureka gukora ikintu kubera ko abanyuko abantu tagikunda mugawe wagikunda
bon je ndashobora kureka ikintu kugikora kubera ko mbonye uko bikenewe ko ndakireka apana kubera ko abantu bambyiye
muri make babantu baba bankoraje umuntu canke bashigikira umuntu wewe bijya ntaco bikubwiye
bijyanye biba bikimbwiye kubera ko hariho abaza kukwankuraje bakeneye kabisa kukwankuraje ariko hari abandi baba bakeneye profit peut-être kanaka kuri wewe bakaza bakubwira felicitations ngo muri felicitations ko ndiri momore waruke ne ikiganiro nawe urumva
okay kazi bazu bari gela no bise nawe ibaze
rero hari abaza hari abaza kabisa ubona yuko unye target yiwe ni kanaka ntabwo ari kunyakuraje rero urumva biravana biravana mugabo kameme nubwo abakivuze kijya kintu ubona yuko hari kintu cakoze kamem
yeah akese ndani mundukunze kubona mu bikorwa no vuga byinshi bitandukanye nivyo rimwe na rimwe turamubona cyane cyane nabantu benshi no vuga ko bazi ko ari umuririmbyi sivyo ariko no umuririmbyi kandi tuzi ko abishoboye haba mu kuduha ibikorwa bimeze neza ariko kandi habigera igihe akaduha kabisa akaduha kumwanya kumwanya n'ikindi gihe tumunyote kwa byavuye kuki
bon vyavuye kuri probleme nimaze ko ari probleme za company wanje yarahuye n'ibibazo bitagira uko bingana ku buryo nifuza no kuva mu Burundi ngende ariko Imana irakinga
bizagenze
kugira ngo kugwa mu bana ivyo nari mbonye camvuga ati reka ngende mugabo Imana irakinga ndaza ndicara kandi ndasubira ndapambana ibintu birahagarara birasubira neza mu cyama kino mvuga yuko nari nakorotse ku bavuga gucakasha nari nakorotse donc muri kote y'intuzenye y'uburyo bavyita gute kigega bavyita gute
sinzi icyo ushaka kuvuga
donc uburyo bwari bwakorotse cyane bwari bwakorotse cyane kubyo mbona yuko mengo kabisa kandi kuri kukintu kitamvuye ko kukutamenya gusa kubera ko hari ibintu nagiye kwitamwo byabi ni nyine kwa kunduge uri kurarondera ubuzima ugacu sanga uguye mu kintu kanaka ico kintu kigaca kigukwegera problem
bidashika umuntu ahaguye akipfuza ko abandi bantu batashaka kuhagwa sivyo na cyane cyane ko ubuzima ari gufashanya ari gukeburana ico kintu cyari cyatumye ugwa mu ngwane nk'iyo urashaka kutubwira kugira ngo
navuze yuko no kutamenya no kudahanuza no kutabaza no kutegera abantu bakuze ibintu nk'ivyo nyo kugira ngo menye ibintu mbangiranje mu kuntu bimeze no kuntu vyitwaramo na handi hoho inside this issue kuvugira kuri media mugabo ndondiye inbox no kugira ariko naho nyene pa n'importe qui.
Nkaje bas. Atake ndi famille.
Simone chatuma ndabikubwiye.
Yes.
Rero nibaza yuko hano ko nuko byagenze kandi kuri course sivyiza kukuvuga kamenya.
Nivyo ni wewe cyangwa ni uyu mwana turi kumwe muri uwo mwanya muke tumubura cyangwa tukamuronka aza n'ibikorwa bikaze hari ikindi kintu cyangwa no vuga hari abakunze kuvuga ngo rusaka umugabo je nibaza ko atarusaka urungenza sivyo igikorwa twiteze twiteganye ngishika kidasanzwe hamwe ni igihangange cy'umuririmbyi kazi wo hakujya igihugu zucu ivyo bintu bimeze gute
cyo byo nibaza ko ata commentaire no bitanga ko kubera ko ntacu cinda nabivuga ko no kumbuga
cyane ni nacyo gituma twakuronde waduteye iteko atsizwe umwanya
ikintu no munsi koresha umwanya ariko arahogwa no kubivuga hataragera naje ucingaruka kandi nkabivuga hataragera nyine urumva yuko banerekanye ko umenye gukoresha umwanya namuhoye ubusa twamuhoye ubusa urumva reka rero umwanya uze utubwire
nivyo umwanya uravuga sivyo mugani no umwanya twafashe reka tugire ico tubwira abakunzi bacu kubera ko umubyo
wabyanzaje abakunzi bacu ico twabwira nuko borindira iki gishika borindirana igishika iki gikorwa tugira dushohora kandi nongera ndabamenyesha yuko ari gikorwa gikomeye ari gikorwa kizima uhereye kuri a gushika kuri z
hari gato ntaguciriyemo hari abantu rimwe na rimwe urabona aba artiste cyane abantu bakunda kugaruka kenshi bafite ukuntu bagoma bagaruka mu yindi shusho mutamenyegwa hari abagize amakenga bavuga ati ndane est-ce que we need zucu ni Akes ninde koko ijya foto twabonye nta bindi birebire dushaka kubivuga ni zucu ni Akes
cyane bazanye ko ari zucu kubera ko Konya nebiri.
Abadi aba journaliste cyanke ababinyesha makuru cyanke abashakashatsi mu bikorwa nk'ibi bakavuga ati none gute tutayigeze tumenya cyanke umuririmbyi wacu akora ijoro n'umurango kugira ngo aduguma duheze ibikorwa byiwe atigeze atumenyesha ico gikorwa ko akigiyemo cyanke wujino
aje gutera Justin Bieber ni kama ni Sparks kama ni Sparks uramuzi mbega umuririmbyi
Justin Bieber kuravuga ndamuzi
ah pana Justin Bieber Sparks mengo niko yitwa ntawuzi antuka indirimbo ya Chris Brown yitwa No Air nayiz urabona ujya mukobwa baririmba azikwa rica mu mare kwisinzira ndi Kigali yaraje mu Rwanda ujya mukobwa cyuge nari ndi mu Rwanda abantu bakamuraka bavuga bati arasa n'umukobwa kanaka araza amakuru asumira yarari kumwe na Justin Bieber urumva bari bafise ngo bari baje mu kigo gisano kirere impfuvyi umwe ngo bashobora kuba bafise ama share baje kumenya yuko aribo bageze ku kibuga cy'indege basubiye inyuma
aho
uravyumva
yego ndavyumva
rero aba baririmbyi mwebwe mubona baragira intuzenye hariho ibintu byinshi bajamwe mutigera mumenya hariho ibintu byinshi bagenderamwe tutigera tumenya nkuko natwe bwa ara quartier menshi tugenderamwe abantu ne babenye cyane ibihugu byinshi tugenderamwe abantu ne babigire gute ntibamenye ati urya ni naka urumva rero ivyo ni ibintu bitahuritse uravuga ati ngo ndakeneye muri bimvika naka naze mu Burundi akaza tugakorana ntihagire interview nimwe ntihagiye n'abantu nabamwe babimenya akigiye easy Jewo kuva nga nkagenda tugakorana hari ya nyage numwe abimenya simple
abantu batangazwa ni gihe hari ibikogwa bimwe na rimwe bagaragaza gushigikira sivyo ndetse namwe mukatubwira muti gerageza dukora uko canke tuko dukora uko tukaguma tumenya makuru yanyu kumwanya kumwanya abantu rero bagaca bahinduka bavuga ati kubera iki koko iyi nkuru bayigumanye muri bo
none wari gese ubimenya wewe
je nawe menye umugabo uwo ni wo mwanya mwiza
wahinge wo menye cyara
sha sindi ubwire ngaho mugabane baza ko nabimenye naza guko naza kuzana ibindi bikogwa yuba yakino gikogwa giheze bitameze neza
nibaza ko wabimenye igihe bibaye publié nye
oya
oya okay sawa
ariko dushatse kubibwira neza nkuko tugotoshawe kubera iki mwaduhishije ayo makuru tukaza kuyabona umwanya mutaza rukwishimira
ni question y'umwanya tu ni nkuko n'ubu hari ibikogwa byinshi niko nakora abantu batazi ego ndamaze iminsi imyaka itari mike mvuga yuko ndafite indirimbo na vishulo yindi tarasohoka urumva ni ibintu ni question y'umwanya gusa ni question y'umwanya na programme z'akazi kini naco nuko tuzi ivyo turimo dufite na target tuzi aho tugomba gushika rero hajya hano tugombye kuhashika ibintu bimwe bimwe abantu bazi wabone gusa ni vup
Guys, uravyumva umukunzi wanyu cyangwa umukozi wanyu mvuze umukozi ntibava biba ikindi kintu umukozi wanyu amajambo cyangwa inyishu z'umwezi mwe karashikiriza je ribaza yuko muri komande kibazo cyose ufise akanya naka ugenda aza kucishura ubigeze gucishamwo ibintu byakoresha tubona no vuga gute amatati cyangwa ukutumvikana kwiwe na company yanyu cyangwa na wakalite tuvuge wakalite
yakoresha
umwanya
koresha umwanya je nibaza yuko bitikubira kurikiranwa muri kampuni kuko yarakoze amakosa nivyo kandi nabo nyine aravyemera kubira kurikiranwa nibaza yuko bizofata inzira
rimwe na rimwe hari umuntu avuga ati kugira nshikire kirya kintu cyangwa kugira ubuzima bubandanye ndi integerezo guca bugufi kandi byose guca bugufi nico kintu ca mbere cingenzi ati niko sa ntakoze ndagiye meze abantu rimwe na rimwe mu commentaire yabo amasati agiye atandukanye bakavuga ati koresha umwanya ntakosa afise kubera ko yakoze akazi kiwe simpaka ngo umujournaliste cyangwa umuyoutuber ngo azokwame akora inkuru ari umuntu nyenewe ayimuhaye ngo gende uvuge ibi nibi nibi sakazi kiwe
kusanzwe ni ibaze yuko koresha umwanya atari enregistré nka paparazzi
urabyumva bijya rero nibintu byakoze mu paparazi urabyumva eh mugabo atari mu paparazi hama ikindi naco ikindi naco mwebwe kwanda sho kubashimira Mutama Gerrard reka tuvuge uko Mutama Gerrard official no bashimira kuko iki ni kindi kintu mwebwe munyeretse mwebwe kuko ama media menshi iki kintu yarakibonye mugabo ntacho bigeze bibaza ati tugende kumviriza bijya bintu twebwe iyo habaye inkuru ahantu kanaka ndikashimye kubivuga nga hanye cyari nindi inkuru ndanaguhaye Star Boy yarafungishije Saudi umukozi wa Kalai TV na Silva iko bagarukiye mu minwe y'igipolisi urumva agiye kubafungisha kwera inkuru twamenye kuri we bace bagenda kugira gute kuyikorerako na wenyene acha abishiramo ishava cha yikomporte kundi nyene bica bizana rero induru ni gipolisi kirabijama peut-être ntaze mwame mugabo iki kintu mwe mukoje kuba muri media mwumvise ati hari ya hari ibintu ibintu bireka tugene kubibaza niki nuciza kandi ku muntu ariko ararondera ubuzima uzi uko uti jewe ni njiza nga ntimuze mwumva makuru hano rahamwe mureke kugira gute kuja kuyakorera kuko bikuza TV yanyu bigatuma kandi nababakurikirana babagira icizo irabati abantu kugubara duha ije tuba dukeneye kumenya rero ama media menshi umwe ngo ntazi ico barimo eh mugabo twebwe vraiment igikorwa cyadutse kiza turagikurikira rero kandi ibintu bintu byakoresha umwanya nimbiganiro byarakozwe byabaye ngombwa ko akwanza badukurikirana bamenye ibiriko birabivyara ivyo urumva kandi kindi naco twebwe turabantu dukunda kuvuga duti buri kintu cyose tukivyaje umusaruro ego donc akana kare ko kose kaje umwana wanje yaravutse yakuruye ibiganiro bitagira uko bingana kandi atazi kuvuka urumva ibiganiro bitagira uko bingana
yuko yaravutse ari umusta
ehe kandi ubu ni umumiliyoneri nakona kanaga kuri no bibi mutazi kandi ubu muri no mwana ari no mu gihugu cy'u Burundi
yagiye he
ntari mu Burundi gusa bimenyeko
tubwire nibisaza umwana nubi gihugu umwana nubi Burundi
cyangwa kuba tumenye mvuga nti hari ibintu biba bikeneye gupublia nibidakeneye gupublia rero umwana ntari mu Burundi yaragiye mugabo anytime arashobora kugaruka urumva yavutse ari mu business kame nacho cinji chatumye ajya amafaranga agira gute yindi hari amafaranga nigeze kuba ndiko namuharurira ko turi kumwe ni gani deal twavuze duti deal reka tugire gute reka tubikorere rero je nibaza yuko habijya vyose ajya namakuru ajya namakuru umuntu abakeneye gukorera ko rero mwebwe nimba mushimye kuyikorera ko ni vyiza ivyakoresha umwanya rero reka tubihe reke ubutungane bubikurikira
mudukundiye ko ari amakuru niyo yadukuye tuva kugira ngo dushike nga ntituko dushaka gusubirira ubutungane muri kano kanya ariko duri ko tushaka kumviriza koko mbega ko tutari ko tubivugira muri Wakalight nkuko amakuru yose yakorewe muri Wakalight yakoresha umwanya nkuko bivuze nta ndaraca kano kanya koresha umwanya yagirizwa amakosa ngahe
bo amakosa yabagirizwa si cyo gikuru ahubwo uburemere bw'amakosa yoba yarakoze nico kintu kinini cyane n'uje nibaza uko uburemere ikosa rirashoye nka kiya kibazo warubajije ati ngo yagirizwa amakosa ga ikosa rirashoye kuba riri imwe mugabo rikavamo amakosa ashika kuri atatu
nivyo nico twasha
rero mugabo je no mwonkundira nkavuga ku kicaye n'uburemere bw'amakosa yakoze no uburemere bukomeye cyane uburemere bushoye kuduhombesha nka kumwe nakubwira ati hari ivyo ninjiyemo cyana koroka mu bintu by'uburyo icaye tumasubira inyuma mu bisata byose byaje by'umuziki by'abavya TV n'ibindi bikorwa rero nuko koresha umwanya cyo yakoze gusa uburemere bwacu ni ivyo yakoze uburemere nibwo bunini nahandi ntacaha yakoze
abantu bakavuga bati koresha umwanya amakosa yo barakoze twagiye turayabona hirya no hino aragirizwa amahera aheranye company yanyu aragirizwa foto yashitse hanze aragirizwa ama message yagiye hanze bitari bikenewe ubusuma ubwo ivyo byose n'ibintu bimwe bimwe bigenda bivugwa ndetse ramwe mwivugiye
mugabo abantu ba bitahore nabi suvuga ngo n'ubusuma ngo arakunda gukora kuracankiki oya n'ubusuma bwo kwiba amakuru amakuru adafite intuze abantu mu bitahure yego nimuce mwumva ngo koresha umwana afite intuze nyeye y'ubusuma bwo kwiba cankiki oya yivye ama message kwanza yiwanze
aho nyine tukiringaho nyene abanye
nakumvise acha yiba kandi amafoto c'est vrai ari mu kazi kiwe ubwo reje ko rije nabwite ubusuma ngo kwiba ivyo bintu byose mugabo amafaranga n'ubwabo na ngaho nta ni umuntu adakunda gukora akora vraiment
ndikuvuga ngo ivyo byose urumva ni ubu novuga gute akaboko cyange sinzi ko bavuga kita akaboko kare
oya no gukunda kazi kiyo no gukunda kazi akiyibagira
eh none Akes nk'umuntu novuga gute muri kano kanya tugiriwe bakwe muri wakalite ugira tuganire gukunda akazi bihuriye no kwagirizwa makosa ko yoba yakoze ibitajanye nivyo mwari mwifuza
urakunda kazi mugabo urafite contre onugiye ohe ya contre bicho bigena gute
nibaza ko contre itakure ibifise ivyo amategeko yakazi sivyo mugabo gutanga David mugari mwe
iyo ugiye oh yamategeko ari muri konto bica bigenda gute
ivyo nyene nibaza yuko mwavuze ko biri mu butungane mugabo ikindi kibazo sivyo twende tuzanga hanyu kugira ngo tukubaze petetre jewe amakuru mfise muri jewe jenye ni bimwe na bimwe tuba twabonye hijya no hino mu bantu urazi ko bimaze n'igihe no bwa atari no musinyere twabonye amakuru bongo bakavuga bati none Akes nimba yarashitse agashavuzwa nivyo Koreshumwanya yakoze akabazi yuko ivyo yakoze bisanzwe biri mu kazi akorera asanzwe akora cyangwa akorera nabandi abandi ntibagire ico babigize ati en plus agaca saba n'ikigongwe sivyo ivyo bintu bivuga ko ikubwira uwimane ngo ikigongwe kandi koresha umwanzi ko ari umukozi mwiza aho yagejeje ibikorwa uhazi ivyo byose bivuga ko yike
oya nuwari wewe wese yoza yo kora kandi ibikorwa akabigeza ko mugaje nako makwanza nakubaze naje nkundira sivyo avant kenda kwishura urashobye kuntandukaniriza ikosa nica
ikosa
nica antu kuko biri kose biratandukanye
kuko biri kose biratandukanye mugani baza yuko koresha umwanya yakoze amakosa sivyo
oya nabajije nti urashobye kuntandukaniriza ikosa nicaha apa nivyo koresha umwanya yakoze
so diaze yuko uri kana kanje ugiye uvuze kumbaza nitwa bibaho nkundira je kundira je umwanya
ibintu yakoze uko biri kose ni ibintu nibaza yuko bifite inyishu yabyo kandi inyishu irikurigwa
muga utibagira ko abafana bacu nabo bafite ijambo kandi aribo duhi ijambo rikomeye
ego cini baza yuko ibintu byose bikeneye kuja mu buryo kandi bizoja mu buryo kera
abafana bati nyimba Akes yashavuje na message yagiye hanze ni ibintu bisanzwe rimwe na rimwe turabizi ibintu nka bijya kubivuga
ariko nabona ko deja ari kunkorera amakosa je
bati ikose rya mbere mu babaje
nari kumvugana na Sheri wanje
ikose rya mbere mu babaje nuko petetre rya message ashaka ko yamuteje n'abandi bantu
abandi bantu
Akes ati ndafise umusheri umwe Akes yashavuje nuko
oya ndashoye no kubana mfise umwe ariko nka nkeneye nabandi
ariko ngo ari umwe
bazonyemere
urashaka kufise ukagukene nabandi
ibyo bibaho kandi birabaho ku muhungu n'ibintu bisanzwe rero je nibaza yuko ico sico gikuru ahubwo igikuru nuko yadutaye mu ruhombo rw'amafaranga menshi amafaranga ariko arakurya n'ibindi
aho nyene bati amafaranga akoresha umwanya yasavye ideni sivyo ataho bihuriye n'amakosa agiye gukora cyazokora kuko niko se ryakozwe mu nyuma y'amafaranga yagiye
ajya amafaranga afise ideni ari ukwayo urumva
ariko iryo deni ricere riboneka igihe ako gakosa gaciye
none uhagaritswe baguha zigaritse ku kazi urasubiza ivyuma vy'akazi yarabisubije bayo mwakiye no mu kigani urumva cini baza yuko ari uko rero ivyo vy'ideni ideni asanzwe ari fise ariko arangira ngo ariko aragerageza gutera imitwe hijya ni narondera abo bamufasha kugira gute abo muterera kugira riri ariko
none ideni afitiye ideni cyane cyane afitiye kampone ni gute rica rihurira na petetre n'amakosa yagukoreye wewe ama message yashize hanze
ku kazi ujya mwanya hagaritswe ku kazi ashobora no kuja mu kandi kazi none twebwe acaje na tatu rishe uragitahura yahagaritswe ku kazi akeneye kuriha n'amadeni hama ibindi bikabandanya ubundi buzima bwabana ariko kandi byongeye iyo deni tugihoze ijya gusohora gusa ajya amafoto twe yadutaye mu ruhombo
uruhombo rwa gute kandi twaciye tubona ko ari
muri kubera utari muri entertainment y'umuziki ntavyo ushiye gutahura ni nko gufata audio y'umuririmbyi atarayisohora ugaca uyisohora wewe umuhombesheje amafaranga atagira uko angana for sure byemere kandi ni ibintu bisobanutse urumva rero navyo nyene nuko petetre ijya foto nari kuyisohora nkabwira abantu banje ati ndirimbo yananiye kugombora
Guys, uko biko
se ni nzira nyinshi na Karoro none ndaguhaye mugabo se uko
biri. Sa Karoro je gerageje kuvyumviza, utwashizwe abana gashavu aho kageze.
Ndayifise. Ndirimbo ndayifise, n'uko uvyumva uko. Ndirimbo ndayifise kandi ndayimaranye igihe. Na video irahari. Nubwo tutaraheza kuyikora yego
birumvikana neza neza rimwe na rimwe ntimuri abana ndabizeye twuvuga rigo mukumva kabiri ibyo ashatse kuvuga byose baza ko mwabyumvise ntaco muzodutuma tuzokora Akes nkuko mwabintumye namushikiriye bamwe bati sabira imbabazi koresha umwanya nta makosa afise yakoze akazi kiwe abandi na bati ko yarengeye ibyo amategeko y'akazi avuga ego nivyo guhanwa ni sawa canke gukosorwa mugabo ikirengeye byose ni imbabazi
kwarwa ya babariwe no munsi ababariwe kandi bikunza rasho kubananya akazi kiwe ariko kibazo aho gica gisigara ni kuri zijya noti z'abandi afise akeneye kuriya kandi zijya noti bikaba bimaze gushika mu butunga
none aha gatonyi kindi kintu none ko mwavugaye ko inoti azozishura dans deux mois mukamwara ndi hagahera amezi ashika kuri atandatu nyimba ntibeshe bikaba bitari bwagere bijya mu butungane ubu niho mubonye ko mwoca mubona ko yosubira mu kazi canke yosubira mu buzima bwa misi yose ariko izo noti zibaje kujamo kandi muzi ko aho mwavugaye azoziri ari ku kazi nyene
bon peut-être ni bintu bisanzwe biri muri contrat eh ni bintu bisanzwe biri muri contrat ko umuntu nibaza yuko je navuze ni tugiye muri diplomasi umuntu yigira akora ikintu ko acumva cyangwa ko ayishaka ariko umuntu akora ikintu uko gikwiye gukogwa sivyo none rero nimbi kintu gikogwa ko gikwiye gukogwa natwe siko tubikora uko bikwiye gukogwa yego rero nimba tuzo murindira andi meza 5 cyangwa umwaka ariko avyemerera imbere y'ubutungane birasobanutse
birasobanutse cyane bakunze bamutamajira rero fisho nibaza ko twaganiriye byinshi ndivuga ngo twaganiriye kandi nibaza kubwi wanje numva umenga harimo kandi kantu kazobadada keneye gukoresha umwanya dabo kugira ngo twumve nawe koko ibyo avuga ko abivugira muri wakalite ndetse
n'uko ashaka umwanya ari igenga kwashaka kumuronka uko biri kose mukamurondera ubwiwe abemereye ikiganiro mukagikora
twumvise amakuru menshi abandi bakoze bo muri wakalite baze gufungisha na star boy arandi bakuru bugiteze ko umumiliyonere ubu umwana wiwe wose tuzomurondera rero nubaze bona twerekanye ifoto niyo yari nabizo genda gutse twitege kuja mu
ifoto iyi
yujya mu miliyonere
Oya gya mafoto yo ari publié vraiment ari publié.
Yari mvuga yari wagishije.
Oya nawo.
Ubona nk'ubuze ko dukora ikiganiro n'uwo bari ko.
Nawo shobye kumenya kubera ivyo bamutwayemmo ni baje ko ari ibintu biri private nyene. Yari ko kandi azuza. Yego. Kana merwe neza kamemo yari abaye mu buzima bwiza cyane. Cyane yo gose. Kandi ntari ko tureke kuba tari muri iki gihugu ntari no kuri no mugabane.
Okay. Guys, ndiye kandi ndabakengurukire cyane. Akes muramuzi araganira cyane kandi nibaza ko rimwe na rimwe abatahuza. Je numva no mukengurukira cyane. Igisigaye tumwifurize ibikorwa byiza. Tumwifurize kudushikiriza vuba igikorwa cy'umuri vyitwemera zucu. Ko twagize imana tukabibona bien ava. Je numva ko urazi ikintu bitumunoho urakiza.
Eh kwifuza ikintu faster fast.
Aha. Ubureba kutirindire katumbi. Aguzi bo dufite ubunoho. Urabe dukorera kandi.
Reka turindire gusa igihe kigere.
Eh. Reka ndagukengurukire cyane.
Mwakoze cyane nongana nabashimira nongera mbwira abakunzi ibi televiziyo yuko bandanya baba supporting. Ego kandi bari bandaye barindira indirimbo tamba. Eh ntaje kirekire ngirango
basigaye. Irashaka kuba ariyo yazucu nyene tamba.
Ni iyo nyene iri kurasirikira iri kuvugwa cyane hirya ni nibaza yuko mundi bizibiri gusizo bisohotse.
Merci beaucoup mwabyumvise yuko ico ndabizi muri benshi mutari mukizi ko mundi bizibiri tsaba turose iyo ndirimbo.
Exclusive ntanze ngaha ane ntanane no kuri wa Kalite TV ntiraca ko vema.
Voilà, murabyumva rero ko biri kose tutazindukiye ubusa nk'igipfungu niko ngo ndakubivuga. Reka ndabakengurukiye cyane ndabipfurize ibihe byiza wo mwari kumwe ni mazina ya Akes Dan murazi kuko nababwiye ni Akimana Ageneri wo twari kumwe nawe ni Akimana Espoir. Murabyukurubimeze reka rero tumushimire cyane tunamwike abantu rero tumugirire do navuga ngo tumwifurize ibihe byiza umugisha muri byose bitandukanye. Merci beaucoup.
Merci namwe mujyane n'Imana.
Merci abakunzi ba Mutama Gerrard nakwibukije mutagira subscribe ikore ndagusabye ntunga ntayikoze kuko hari ikindi kintu uzoba nyeretse yikomega ntitukiri kuba mugabo ndazi neza ko turi kumwe bikore turakunda cyane rero ibihe byiza bye bye.